Nā, he taonga tuku iho ngā rongoā Māori. Nā reira, kaore e tika ana kia noho tonu ki te pire rongoā a te kāwanatanga, arā me tango ake i reira. Koe rā te whakahau a tētahi o tātou tohunga rongoā taketake no Ngāti Hine, a Tohe Ashby. Te tangata e arahi ana i te ratonga rongoā Māori e kia nei ko hohou te rongo, arā ki runga i te marae o Ōtiria i Moirewa. A nei rā te pūrongo a Harata Brown.
He karakia, he rongoā.
Mai a ka tāpiri atu kia tāne. Tāne whakapiripiri, tāne te wānaka.
E tuku anei ki ngā tupu a tāne.
Ko hau ko te whenua, ko te whenua ko hau. Nā koe wenei te mātou kaha. Ki te haka tika tika te tai au, ki te haka tika tika te whenua. He oranga mo tātou katoa.
He spermaceti tēnei, it's head oil from the sperm whale.
Whakatūngia ana tēnei ratonga rongoā Māori ki ngā tahataha o Ōtiria Marae, hei whakaora i te hapori.
Ko tēnei whare, he whare hohau te roho, ki wa tātou whānua e hiene ki te haere mai, e kone mahena ngā ā mirimiri, mahi ā wairua, mahi ā rongo.
So on Monday and Tuesdays we have mahi wairua, mirimiri, romi romi, all of our rongoā Māori services that are commonly known.
Engari, e māharahara nei te noho mo te mana ki enei taonga tukuiho. Nā te urunga atu o enei taonga tukuiho mai a ngā mātua tupuna, arā ko ngā rongoā Māori ki te pire hou a te kāwanatanga.
Ngā ture e he hene ke urua tu mātu raro te mahi o te kāwane, mea ana no kahore. Ke kona anō i roto tēna ko te kōrero, ne? Ko ta mātu tino rangatiratanga. Ka heke mai ki roto rā i te tiriti o Waitangi, ke kua nāno.
Hei tā te tohunga nei, he rite anō te turehau ki tērā i tāmi ngā mahi a ngā tūpuna, arā ko te Tohunga Suppression Act.
E mea tānau, ko te rata tēne, me tāna wā i pire, ke te weruwero o tātu rongo i roto tēnei pire. E whāgai a tātu. E tā ana mātu ki te whāgai a tātu ana. Ka ua tuka ma te pire tātu e hakahaere. Mea tau, wei hatu wei na ki waho.
It could be something as simple as a sentence or two that excludes rongoā Māori and defines natural products within the Therapeutic Products Bill.
So here we're making hop syrup out of kumarahau.
No te wiki nei kapi ai ngā tāpai kōrero mo te pire Therapeutics Products, ko te tukanga e iaiana, he anga atu ki te komiti whaiti i mua i te pānuitanga tuarua. Harata Brown, te kariri.